twibaza yuko twaroza kandi kugishikiriza bikwiye hagiye hafatwa ingingo twerekana ingaruka kuko nibi byuko igitoro gishobora kusobura twarabibona no mikete twenge twandika twari twaravyanditse turaso kugwandiko bamwe nabari yabayibona kundi ariko ibyo twavuga nuko twari twavize neza turabira nibaza ro yuko ubaho bigeze nibaze ko twosaba twosaba ko inama ashikira nganje niyo leta yuko yetugira icyo kibazo kuko kirageze cyo kirafatira intera ndende yo gusa n'ukumenya ubuzima buri ko buragenda nayo usa n'ubuhagara abantu bagenda n'amaguru amabisi abuze abantu bashobora gukoresha ingendeshwa zabo zindi bari bariguri ari amakinga cyangwa amamoto cyangwa n'ibiki hanyuma ikindi tuguma tugaruka ko nuko ibi bintu byorabwa birabwa n'ubushikiranganje butandukanye abahinga turasabye ko bushiraho umugwi wihuta w'abahinga batandukanye bigibazo turimo kuba umushikiranganje cyane kubiki n'uco umuhinga w'ibintu byose tuze turumva n'isuko bakubyenye umushikiranganje akubwira n'uco umuhinga dogiteri mu bintu byose n'uco umenya byose ushiraho kadiri kugira abantu bashobora kuba boterera bazanije ku bibazo nawe urabe ngene politiki imeze ngene ishobora kuja mu ngiro jyewe nibaza yuko nitwaguma mu kibazo tutavyicarira abarundi barasomeshejwe igihugu cy'u Burundi aho bahinga carabasomesheje bamwe bavuga ngo bari hanze ngo ntibagaze n'abaje ngahantu turiko turabakoresha abaje ngari ibiyumviro ntitubiko turabikoresha none ibibazo bishaka bitogwe nani ibibazo byose umusemenye politika bitora umunyepeta ashyiraho kadi.